Sawa. Silvia, kiki biyeo tunyakani magoni simu.
Aye.
Nyaka kii ndonge?
Aye.
Aya. Alif, ero kama nyakini.
Amba kwa
ero kama la inja.
Moso.
Eh, sito. Ipani mae ni chomi nyalo donje oya eka kiparono. Idwarango?
Dwa neno kasongo matin.
Tunga muko ni no daka eno to enga?
Ah, yawa. Kasongo donge nika kapile ya.
Anpoka neno kasongo chakro kigoleka.
Abata nyalo rite matin.
Iwi njo wach kon mane. Ase nyisi ni kasongo kodaka.
HD. Anyalo wacho ni wach moro matin kidogo tu. Ah, donge wan go siepe.
Un ginga?
An.
My ye mano breaking news. Watch now with your manasani. Okay. Nisa gimi do nisa na. Lawyer.
Mangim. Onge kumaninde. To angi case dabal lawyer ngi case dabal munego prepare for. To lawyer onge kumaso ewiye konye lawyer.
To apenjo lawyer no. Ndalo mano chamo pes nyar menya go sipegego. Dako se dhi osipego bokonye.
Donge makora manyogi. Osipenego donge kiubete komka. To jok mano okedho go pesa go. Donge kaso.
Iwango ya matek. Tabiro nyoni. Molo kaka nyar menya onyoni.
Bingeni gimora mora mitimo no wadu kata nyaminu itimo nini uon. Ingeni kumene nani anyabeto kifunguni madhido mabroruwa kipolo. Ibro penji polo kacha ni HD ni konyo table gi kar nindo. Come to the right.
Dimany matatu yale weche injili. Inyalo yudo kuma mayom kabisa minyalo nende. Out ni nje. Wog.
Ade.
Out ni nje.
Ade.
Lawyer, fuata nyayo huli asali. Biro yuki.
How much is it?
Auntie, I want to wear. I'm going to keep it on the change. Wait. Tomando, Odi, why are you running?
Huh?
Uko na raka ya kuenda wapi?
Aranga modechi maniki janta kamuni kachamuka. In fact, ngatubi ini koka mao kadai bongo ko. O die na ni, ni dem die na ni ambe niki boyfriend.
He, no nyisi ni niki boyfriend? Uongo.
Ne, Odi, enda job.
Ya enda job manadi icha kochika katu kata wachwe pukwatiye kukudidi saino. In fact, tanyalo katawe jantano. Kupu niki madhisi wachwe ninadie tuwalitie kwa chino wadlose saini disaini.
Ne, ina no Odi. The God that I serve in heaven will bless you gitiji matekno.
Inu wachini okaduwa. Niki chinambachili ni micho wacha nyakademne. Katalam ni no, advice no, kinyaka ratunde polo.
Ina no Odi. Parani people change and I have changed for the better.
Adis, oromo.
Odi, the teacher.
Every time the wabru uwe bange. Okay, sawa, uwe ni kura tie kujanta. Nangu na yudi kanya mwondo wabonge. Nikechikata do dubo kanya bire. Oka mnota accepted there, ubiro yanya.
Ne, tuko na yeye kwa nyumba yangu. Ukuje umuone.
Iti mango.
You know, katrust, but we have me benefit of doubt. Katie kwa chwa nwabe tangu na manya na temane kwa nyaloso kodeweche. Biko tamurebe hii, bed kama. Da hapu.
Ne,
Kukwa tie kwa hii.
Adis, ite muti mango.
Babes, ina no throughout my years of living, I realize ni afadhali iyo rigidi chuo mwalo udongo kode kanyakla. Dani yudo di chuo majako waduose loso ni. Iwinjo, Odi has potential. Ne, just look at him. Very hard working man. Just look at him.
Masayadao imefika, wadhi mwanya.
But Odi has potential.
Wadhi mwanya.
Odi has potential.
Wadhi mwanya. Wada.
Dongena dhe sako kamwindi matin.
Sako krati, lakini wacho.
Mos.
Ere wadhi?
Tim kama, dhia dhia, tela luwi.
Adwaro ni taya, aol madwaro nga mataya.
Kara konya go hungu no, Arwak gini yo tara ko mondo wadhi.
Yes. Ala pa ko. Asita temo?
Mm.
Atemo manyi.
Oh.
Mm. Timpio.
Hey.
Yeah, yeah.
Sitieko.
Ne, okado ni taya taya kwaka be.
Oh. Idona kwaki? Mm. Ah, mano yote kwaki akwaka.
Mana hero.
Neno, nasenye.
La dengele.
Sito.
La boss.
Yes.
Yawa, inu arangoka.
Adu arangona ade la dengele. Ni chelka na ade. Izosa mine na kainine yuma niluwenye miduwaro. Anu kabiro luwenye. Abiro chiemo. In fact, adaru machigini kai. Tukikitede mapoda ongelo.
Apenji kakoro idaru machigini ka. Anto koro mano adonje wachilona.
La dengele. Apenji. Dungi ngotele. Tabiro chieme otendi. Dunga promoto andi yawa.
Ah, ne la boss. Sani ase loro. Iyuda beki manaka loro kai. Eh?
Ne
de man kamoro. Wa mnakato mena momati na mi pesa ne? Okaduar pesa ni koro. Dia dia, imi ngat moromo pogre pesa no.
Ana loro ne wugoko. Apenji. Ni olna de tokoka wachako. In fact, sani an mana jirandika. Sani duane na regularly every now and again.
La dos asai ne deo ana se loro ne wogi
badena ari topoki mi achiemo
ana ase loro gik moko be onge ka ne deo la dos dimi ngato peso kadwa
sawa to kali imos na nyeka no nyiseni an gibia ne e areyo chupni areyo bo nyeo ne wabed pinka moro mos wa wuoka wa pimo pacho mo mate
ne la dos le mele uchunya wogna wogadwa loro abro boni nduru
ai nduru mane to wuoya wuoya la dengele ana unge lue
Bedroom thing, Wagorumbaka.
Sylvia!
Hey!
Sylvia!